Day one.
So acambira ati bisaba gukora cyane.
Bisaba.
Ntakindi yanyishuye ati bisaba gukora cyane. Dramati ntiyasubiye kusubiza.
Ntiyasubiye kwishura.
Kaze ku gasozi kare kare ndashize amaboko hejuru baba peti ntwara muduze amaboko ndabaduze kugira mushike kuri no etape namwe. Chi abigira kingi. Abigira kingi ngabo n'abagabo bagufi bagerageza kuduzugwa mu kugira barabe ko bukumvikana canke borabo umupira mu isari rimwe abantu beshi nkapa bane banje nkunda cyane umviriza impanuro zanje kuko manya no manya shobora kwitaba imana mu gasigara mura canamo ntakiriho menya ngomba kuraga kandi ngomba gutanga ubutumwa ku bana banje nkunda cyane baguma baharanira ngo ni jewe ndi kingi ubundi ngo nanje ndi mukura tanu wemera kwari umuhererezi kingi ngere ndamubereke neko ndamushinge n'amabanga makuru kugira n'uyu ndi munsi muzemo namwubahe mumwubahirize mu gateka kiwe kose.
Yo, me people show boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsado Mir Chance. Nkuko mubibona rero uyu munsi nabazaniye umwe mu bajene ariko arakora neza bamwita Boston K. Boston turakora mukije.
Yeah, nanje ndabara mukije bro.
Umeze neza.
So ndashima Imana.
Kumengo niho bugice.
Yeah. Happy ko.
Yeah, Boston K abatamuzi urashobora kwidondora kugira ngo abantu bakumenye Boston K amazina yiwe abavyeyi bamwise naya yatanguye kuririmba igihe iki.
Yeah, so cyo ku mazina abavyeyi banyise nitwa Maniragaba Jean Bosco.
Yeah.
Ama ku izina ry'ubustar nkaba nitwa Boston K.
Yes. Watanguye kuririmba ryari?
So natangwe kuririmba muri 2018.
2018. Hama indirimbo yawe ya mbere ija kuri YouTube ryari?
Indirimbo yanjye ya mbere haraciye nk'imyaka ibiri giye kuri YouTube.
Haraciye imyaka ibiri. Waradukurikije none yindi cyanke waciye ubivamwe warabihevye?
So indirimbo nabandanije ndazikora. Ubu ndafise nk'indirimbo zishika kuri 5
ziri muri stock.
Ziri muri stock
ariko abafana bawe kuri YouTube barabanyoteje kuko hari kindirimbo imwe gusa.
So byarangoye cyane kubera YouTube igiye nayuguruza. Nayuguruza
byari bikigoye.
Ama ehe ama chan. So ama kiragira cyandagira ikibazo gatoya telefone ndabura telefone.
Ubu rero abafana bizereye ko wagarutse cyanke ntiyaragera?
Ubu nagarutse ndi tayari kabisa.
Ubu uri tayari? Ya abafana ba Boston Pro. Boston K. Sasa rero dukeneye uduhe freestyle cyanke akapera kugira ngo wa mufana wawe umwe yarakumbuye kukumva avuga ati bwa bundi wa motipe ntiyagiriye ko kweri ndumva yagarutse. Uri tayari tugende?
So naso ariko nagomba manze baze gatoye.
Yeah.
Mukeneye kapera ku ndirimbo igana hereye ko canke
ijyo wahereye ko ngumamwo.
Yeah.
Yarakugumyemwo canke yavuye agenda. Turabandanye tugende na freestyle hamwe ibyo bindi turabibandanye. Uri tayari?
Yeah.
Twagi?
Penzi matamu mapenzi mazuri urumwana ninjiye mu mutima indani nasanze ari jengwigwace cyenyene naratembereyeyo narazungurutseyo sanga n'umutima w'isuku umutima tabucafata rubeya kenda gusangayo igitandani do tomayumesha mpitamo kwiryamira sinipfuza kuvayo umucyo utazigera uzima akayaga ku kiyaga Tanganyika amashuka marimbe hagatiro kanja gwino mapenzi matamu mapenzi mazuri urukundo gwa jewe nawe ruraryoshye urukundo gwa wewe nanje ruraryoshye urukundo ngumamo urukundo mugumemo urukundo ngumamo urukundo mugume mapenzi matamu mapenzi mazuri Bebe urukundo rwacu jewe mbona rurenze hasigaye igiki hasigaye ibiki igisigaye nuko nkujyana imuhira nkakwereka ababyeyi banje ati reba ikirezi cyanje yoho ndahiriwe Bebe uri mwiza ndabona urabarenze Uramasa mfasha kuraba nkabona iyo shaka Uramagura fasha kugenda nkashika iyo shaka Uramatwa mfasha kumva nkumva ibyo shaka Uramaboka mfasha kurondera nka ronka ibyo shaka Uri mwemu zigenda zikasiga Nkumva icyaka zagaruka nkumva ubutamu Umviriza mukobwa ntaho dutaniye Kukugiza ibihimba by'umubiri wanje akagufa mutugufa twanje abasiburukundo ni beshi marayika murinza turinde imitima yacu icunga ducunge urukundo gwa jewe nawe ruraryoshye urukundo gwa wewe nanje ruraryoshye urukundo ngumamo urukundo mugumemo urukundo ngumamo urukundo mugumemo urukundo gwa jewe nawe ruraryoshye urukundo gwa wewe nanje ruraryoshye urukundo ngumamo urukundo mugumemo urukundo ngumamo urukundo mugumemo
Boston K
wagwani wagwani bro
abafana bawe bari bagukumbuye bro
Yeah,
sasa rero ubutumwa washatse kubaha muri ngumamwo washatse kubaha ubutumwa ubuwe
so ngumamwo ubutumwa nashatse kubaha
ubwo se umukobwa yagomba guhemukire ucutangura kumusaba ati rabwo rukundo
indirimbo kwanza ikora ku bantu bose kubera ni nkuko ufise umutipe muba mukundana
kandi ndumutipe ubu rero ngize umutinganye
ukamubwira uti ebana jewe ku rukundo mbona umpa ukishe mukavuga ati urukundo rwa jewe nawe ruraryoshye
kweri
ya
hama uwo ari kurabwira ngo mamwe ninde
ya yari
umukobwa mukunda hama bica biherera hehe none byarangiye kugumyemo cyanke byarangiye
ngumyemo kabisa
n'ubu muracyari
kumwe
niyo mpamvu utarabongera iyindi ndirimbo
yawe ya indirimbo ahubwo zirahari kimwe gusa bisaba kumedita
bisaba
kugira ngo urekure
bisaba kumedita amajije kumedita ugacuba
ugacuba
ubuntu nzeza kumedita ryari kugira ngo ubongere izindi ndirimbo
ya kabisa vuba cyane ndashobora kubongera ya kubera indirimbo zirahari hariho nk'indirimbo zishika kuri zitatu ziri ngaho nyine muri stock
yego
so zibiri zarahe zariko iyindi imwe nayo iracari muri studio
ugerageje kuraba ingene watanguye umuziki aho wifuza gushika ubona uri kurahashika canke nta nuko uri kurahegereza
ya kabisa ibintu byose ni buke buke ibintu ni buke buke gusa jewe aho ndi ndashima aho ngeze ubu ndashima
yego sasa Boston K mu ndirimbo ufise ho barimo collab canke nizi wa wenyene
ya ndafise collab zibiri
harimo ya South Beach ya Fizi
ya wapi
harimo collab zibiri biramaze gushika ukifuza gukorana no muririmbyi umwe mu baririmbyi b'abarundi hamukaye musaba akakwanira
ya nibeshi bro nibeshi
kandi akarorero nka batatu
akarorero
abo wasavye kugira ngo mukorane collab bakanga
ya uwa mbere ni D1
uwa kabiri
hariyo dramati
uwa gatatu
ni Oberix
itarajyaka sasa D1 yakwishiye gute umaze kumusaba collab kugira ngo urabe yuko haraho wogera muri music yawe
ya diwane ukungene yanyishubiye yarambiye ati ndungikira link yawe ama ndayimurungikira so acambira ati bisaba gukora cyane bisaba gukora cyane
bisaba
na nta kindi yanyishuye ati bisaba gukora cyane
yakubwiye bisaba gukora cyane
burya na bindi nayanda majambo yanyishuye kabisa
ugerageje kuraba none muri aya majambo yakwishuye ati bisaba gukora cyane nikihe kintu ukora akora kugira ngo umwemeze yuko ibyo yakubwiye uwo munsi uri kurabikorerako
so je kabisa dikunda kora kandi umunsi naje kabisa
niwazogaruka gusaba kora
jewe mu bisanzwe nkaba journalist benshi ndondera cyangwa abaririmbyi benshi ndabarondera hari abasubiza hari abatasubiza
yego
so mugabo byose ndihangana ariko
cyane ariko kiwacu media barakwishuye
eh
kiwacu media barakwishuye
media yubahwe
yubahwe cyane
kabisa
Sasa tujye kuri dramati now. Dramati ukimara kumusaba korabo byagenze gute?
Dramati na ahubwo no kunyishura yaranyishuye ariko yambwiye ati ebana ati nidiri cyangwa yambwiye ati nidiri ati nidiri
ati nivyunguka
ndonderere diri
nivyunguka
burya rero ndabandanya ndamubwira ico ndamuronderera ariko Niyasubiye kusubiza.
Niyasubiye kwishura.
Oya.
Ubwo niwamuzaniye ibitunguka kandi na ubona ge turimwe ari ico gukora ivyunguka.
Ibintu byose nibukebuke kubera. So rujya rugerageze ko dramati
yahereye ngaho nawe.
Nokuvuga ko yahereye hasi.
Yego.
Hanyuma araduga bukebuke.
Eh.
So jeron jena njena si jewe si shora guchiki nege.
Ura chiro ndedza.
Nda chiro ndedza.
Ego.
Niyo mambu na chiki nege mbanda nyangora. Mbanda nyaneguri bikogwa nyene. Mbanda nyanegura kugira ngu.
Oberix na oberix na webdia hafu yebi genda guti.
Oberix.
Koto uza kuunda kufash. Ariko na yenu mengo ya ragi.
Briggs nawe nyene yarazimye ukwere.
Ubu yarazimye.
Briggs.
Eh?
Ah,
ubu na uramurenze.
Nta bishasha byiwe mbona kabisa.
Ico gihe ntacho kimuza bakora bo byagenze gute yakwishye.
Briggs ahubwo yaranyanya yabaye bunyankire. Tiwapi. Ati nibikunda.
Yavuze ati nibikunda. None ugerageje kuraba muri aho bose batatu wasabye korabo. Ubu nari nde yakwishye neza.
Wanyishye neza.
D1. Tiwane yaguteye intego nuri kuri
aho Tiwane yaraneye intege cyane kandi
reka nkore kugira ngo nabazogaruke kunsaba kora
Tiwane kweri
mubwire rero ubutumwa ubu niwe mwanyu uronse ubutumwa ubwira Tiwane nubuhe butumwa ubwira Tiwane muri kano kanya
ubutumwa na ubwira Tiwane hagize nko mwitura kugira ngo amufashe nawe yo bari hasi
nzabakire
hanyuma bayage hanyuma yumvirize ibyumviro byabo n'imigambi yabo
hama bafashe cyane n'abafashe
hama bafashe binashoboka bafashe
basi kugira twemeze D1 duhe freestyle ku ndirimbo muzo ufise muri stock uduhe freestyle kugira ngo mwemeze umwereke ati ivyo wantumye wabonye yuko nabishikanye
naso ya Nimuntega matinda bayagire kabugenzi abarozi barafyeta barafyonda barafyonyora yeyo aba mama abigeme aba papa ibibondo tuti bagiye n'imisore barakuroga bakakwica kandi batakujya bakakwimbira ikinogo bagaterirayo yeyo yeyo bagafurira n'ibivu bakibagira yuko nabonye ne bazohagwa yeyo babitanga kwishi babitanga kwishi barabitanga no mucayi tuti bagiye nitonzo kama makuvumba buri musi abaro zigezaho gezaho reka kwica bene wanyu iyo satani kubwira ngo ni uce mugenza urayibwira uti naramakiriye nko mwame n'umukiza mu bugingo bwanje akira Yesu bibwire Yesu abiturire mu izina rya Yesu ubuzima zo bubufashe na ubuzima bwo ngaha ku isi tubucako turengana bu Ya. Ndabonge.
Ko twumva umengo winjiye muri gospel. Wakijijwe.
Ya. Ni message.
Iyo ndirimbo waramaze kuyitorera izina? Eh izina wayise ni yeko numvise nk'ibintu by'abarozi no kuturoga no kuduha iki niki mu nzoga.
Ya iyo ndirimbo izina yitwa abarozi.
Abarozi.
Ya.
Urera abarozi wo vuza ati jengiye kubahagurukira mpaka bomotse.
Kweri kweri
kweri namasengesha.
Eh kabisa.
Twongere.
Ya.
Twongere
ndabongere yindi.
Twongere yindi abafana baryoherwa.
Ha. Ya. Sha. Sha. Mpagaze ku gasozi kare kare ndashize amaboko hejuru baba peti ntwara muduze amaboko ndabaduze kugira mushike kuri no etape namwe chi abigira kingi abigira kingi abigira kingi abigira kingi abigira kingi ngabo n'abagabo bagufi bagufi bagerageza kuduza ugwamo kugira barabe ko bukumvikana canke borabo umupira mu isari rimwe abantu benshi nkapa bane banje nkunda cyane umviriza impanuro zanje kuko umanya n'umanya ashobora kwitaba imana mu gasigara muracanamo ntakiriho menya ngomba kuraga ngomba kuraga menya ngomba kuraga ngomba kuraga menya ngomba kuraga kandi ngomba gutanga ubutumwa ku bana banje nkunda cyane baguma baharanira ngo ni jewe ndi kingi uwundi ngo nanje ndi mukura tanuwemera kwari umuhererezi kingi ngere ndamubereke neko ndamushinge n'amabanga makuru kugira n'uyu ndi munsi muzemo namwubahe mumubahirize mu gateka kiwe kose bu
ah iyo ni hiti iyo ni hiti n'umudiho waho mudiho
uyu mudiho
eh
ni rap
ni rap
ya
eh imwe y'umurozi nayo n'umudiho uwo
ijya nayo nyene ni rap
nayo ni rap eh ati akaga kino turimo karimo abantu benshi kandi nta ugomba kuvuga ko ari umuhererezi
eh kweri
ubu rero waberetse ko kingarinde
king
eh
king naberetse king ni fabulo the man
king ni fabulo
ya
none ndakubaze bigenda gute kugira ngo wowe nawe wemera abandi na utiyemeye kandi uri muri kano gakino wowe na muri abo bantu bose wowe nawe uri
Jew kwanza ni jew jew kwanza ni je ndi king
kandi wamaze kubuha ubwo bukingi Fabirov eh
oya umbiriza ahubwo niyenze gato
ah uramutije
ariko mumbabari
uramutije
king ni jew
ya
ya hama Fabirov ni wakurikira
Fabirov ni wakurikira kukazi ubu rero uramwatsi kamba cy'ubwami
oya nakamafise umwami ni jew
hama
nawe arankurikira
kweri kuzona twica none yes bakunzi ba Akiwacu Media tubibutse yuko turi mu byunguka turi mu byunguka nkuko mubibona twabazaniye umwe mu baririmbyi no vuga ngo bariko barazamuka ariko ubona yuko bafise impano nkuko mayeje kuvyiyumvira ahanini turaguha akanya kugira ngo ushobore kugaragaza impano zawe gusumba amajambo bose
nikiye
kintu wobwira abafana biwawe cyangwa abakunzi biwawe bo kwitega ko muri uno mwaka wa 2024 cyane urawinjira muracyari muri 2023 wawe
ya umwaka narawinjiye
warawinjiye sawa nigiki rero wobwira abafana bawe bari ko baragukurikirana
ya abafana banje kabisa icyo no babwira nuko bonyitegurira mu mezi nka 5 ari imbere tashobora kurekura ikintu kiremereye
sasa amezi 5 umwaka uzobuheze tuzoba turi ko tujya muri 2025 none umva zandirimbo zitano none uzozisohora ryari
so mu bisanzwe kugira ngo usimbe hanini
eh
bisaba manze witangure basi
no kwitaza
witaze eh bisaba manze witaza hama uce simba hanini so je leo nanje nibandindire kabisa ndahari kandi nzobaha ikintu kabisa ikintu kizima
uri kuraramu ndirimbo zitano ofisi niye ndirimbo vuga ati je yo kweri ni nayitanguza ni hit
ndirimbo yo guhayagiza igihe gucyo Burundi
warubwiye utaduhaye
yo ndirimbo nayo iri muri stock
akonyo uranse kuduha freestyle kweri kandi ari yo guhayagiza iyo yene niyo wari gutanguza
naso ndashobora kuba freestyle naso
barabuce ko twumvirize
Reka ndaguhaye gihugu canje reka ndaguhaye nakuvukiyemo ikigaragara mu Burundi nibikogwa byiterambere amabara bararubakwa cyane ibitaro n'amashuri biraduzwa ikiyaga Tanganyika nacu kigaragaza ubwiza bw'u Burundi nzo gukunda Burundi bwanje nzo gukunda Burundi bwanje nzo gukunda Burundi bwanje nzo gukunda Burundi bwanje igihugu cy'Uburundi n'igihugu kiryoshye, igihugu cy'Uburundi n'igihugu kiryoshye, Uburundi 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 ndaguhaye, Uburundi 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 ndaguhaye. Tubyuka kare cyane tugiye mu bikorwa byacu, amahoro nasasagari tubikora ijoro n'umurango, Uburundi Uburundi buryoshye gusumba inyama ikindi, umunyamahanga ashitse mu Burundi tumuzima n'umukeke wacu maze akabandanya kwibonera, igihugu cyiza nk'inzahabu nza gukunda Burundi bwanje, nza gukunda Burundi bwanje, nza gukunda Burundi bwanje, nza gukunda Burundi bwanje. Igihugu cy'Uburundi n'igihugu kiryoshye, igihugu cy'Uburundi n'igihugu kiryoshye, Uburundi 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 ndaguhaye, Uburundi 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 ndaguhaye.
Yes, reka tugushimire mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana kuri Akiwacu Media. Nkuko muvyumva mwari kumwe na Adronis promoter, kwa kundi namba ndabibabwira, kwa kundi namba ndabikora, murabona yuko ndiko ndazana zimwe mu mpano navuga ngo ziriko zirazamuka. Twari kumwe na Boston K. Boston K, katugusabe ushimira abari ko baradukurikirana mu kurangiza.
Yeah, ndashimiye abari ko baradukurikirana kuri
Akiwacu Media.
Akiwacu Media.
Nigiki wabasaba bo gukorera mu bijyanye na music yawe?
Ya ndabasaba ko babandanya basupportinga.
Ya.
Kugira ngo nanje ndabe yuko noshika abandi bashitse.